Yego niho wayikuye cyanke
wanashimana n'ige ndirimbo igiye tuyikora ijya Zuchu ntiyari bwakogwe yego gusa nuko yatevye muri studio
yego abagabo ngo bagabo bararahabira bakaruta cyakimwe
bo niko no bivuga
Mugani ibyo bumva ko hari umwe bifitanye isano
nta numunsi numwe nta naho bisa bisana gusa abantu bavuga gutandukanye mu miryango twagiye turabamwo twagiye turabana n'abavyeyi bamwe bo cene novuga nka papa wanje vraiment
yego
yatanga favela amabanga aratandukanye hari umuntu ashoye kuba afise umugore ugasangana namufise kandi amanye igihe kirekire gusumba ico igihe afise mu nzu Icyo kimenye ugasanga witwa mbere kubera ko wabagusize mu nzu ugasanga hari uwundi yasizwe mu nzu kera wowe utazi kandi apise n'abana bakuze gusumba iyo waje ubwa mbere wowe uje ubukurikira ibyo tubayemo tukabyirengagiza nibyo nanje ndabereka ko bihari naho mufyirengagiza ego
muri makere wacu ukora indirimbo yo kwerekana ubuzima bwa inyuma yuko wabonye ukamira mitwa wanamushikanye mu nzu acyahura na wawundi rero wa mbere intambara igarutse kuri nde
kuri njye kwizana nyene urumva kandi kanatsinda muri video sinzi kunyana birabye hongera haje n'uwundi wa tatafise n'yindi nda
ndaroze atazi ari unofficial
ego
ndaramukije akunze Siren Vibes niwaza ko mugwe neza aho muri abatagwe neza mutubwire tubasengera tukwe na pastor no munsi bon tuzi pastor usembwa ni pastor anyway jenny ozira ko tukwantu batanze cyane ku bantu baravyishe n'ubwa mbere ndabandana basaba ngira ko kubasaba kumugire subscribe mutwongere amajwi yanyu muwe benshi ko biratera intege uyu munsi rero ndi kumwe n'abatumire bien sûr ko kenshi nsanga ndi kumwe n'abatumire tuganire ku buzima bwabo ku byo bakora canke babatera inkuru hari aba baje kubatera inkuru ndabeshe canke hari aba baje kubabwira ko chingira intaye ndabwira badushingira intaye ntavyonze ndi kumwe n'abayifite babiri bari sasuko ari batatu mwagabaje ari babiri badusigira impamvu baje ari babiri kubera ko jesi ndenganye si nkunda akarenganya mashaka habeho uburinganire ndimwe na mbidata hamwe na noya wagatungira muca mwumva uwariwe umugore mukuru haje umugore muto gusa umugore mukuru sinzi yari niyo mpamvu y'akaridoga no mu ndirimbo
yirukanse
meze neza ntazi kwiruka n'umubeshera
arazi kwiruka burya niwe yiruka gusumba umuntu mwembamba yego
ndamutse abantu none
ndabaramukije amahoro y'Imana ko bavuze ko turabakoze b'Imana turabagumbiriye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo abayisilamu na bati assalamu alaikum
alaikum salam
yego
bon na noria murakomeye umeze neza
umeze neza
duherukana kera
yego
nibiki byongerekanye ni byinshi
bon wamperuka ryane
saa haretse igihe bwe nta mwaka urimo ko nanje nari nonze narabyibushe
narabyibushe frem kurenza hahandi
nta nibi nta bindi byangereka
napo
akubwira umugabo wa
ni bya tibira ko
okay ni bya timbira ko uyu duherukana mu bya rimiro to abantu bagiye makomentari avuga ngo 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 kuri rero ko tuzadira ngo ngo muri dukunda ngo 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 zo mugarukane ngo areka avuga ngo iby'indirimbo ndaje mzali bibe interest de mahera ngirango abafana bari bakunda amahera
bago makombe nduru ngo barababesha ngo naho batse bashata ntibajya
eh ne nawe ntibakwemera
since
tena inzaga ngo abantu barakwemera gacha bajago mugana rabonye hari watsindetse nka miliyo ejo
okay manishi nuko murondera tukamwigira umugito tukabwirwa bagenzi
ni akatugaba akaduha ko tukamuhaye
nko kuko natu twamuhaye inkuru tumuhereza n'uburenganzira bwo kugira ngo yinjire yego
ene uno musi rero tuje kuvugana ndavyimize ko umuntu yakomansigira ryoherwa nawe Boss ndaje kujya mu buzima busanzwe manifash indi irinda umunwa wanje anyway MPD tana n'uyu mukobwa sinzi turabe akasigara umugore umugore wa MPD tana sinzi ngira n'undi mugore w'undi muntu hari n'undi mukuru n'undi mugore mukuru atashoye kuza ariwe Olga ngafisinya manyizi byanse ndayivuge
cyeje ntabyo nakubwiye
ngafisinya ko atazaga rafisinya manyizi Okay, d'abord chaka afa cha guhera hasi. Ndirimbo igisohoka barayihaye isano nini ndirimbo ya Zuchu. Ko ide ari inkingi ya ndirimbo ya Zuchu yitwa gute?
Nyumba ya pili.
Nyumba ndogo.
Nyumba ndogo.
ide niho wayikuye canke d'abord ide y'indirimbo ni wawe ndibaza?
Ego
niho wayikuye canke
wanashimana n'ige ndirimbo igiye tuyikora ijya Zuchu ntiyari bwakogwe yego gusa nuko yatevye muri studio
Abagabo ngo bagabo bararahabira bakaruta cyo kimwe.
Bo niko no bivuga.
Muga nibyo urumva ko hari mwe bifitanye isano.
Nta n'umunsi n'umwe nta naho bisa bisana. Gusa abantu bavuga gutandukanye. Umuntu afise kukwitiranya na n'umuntu kanaka kandi atana muhuriye kandi atana ikintu gihari kigakiranga ko musa. Burya umuntu ukoze ikintu ciza aragikritika. Ukoze kibukumva ko zo kora ikintu kazo kuva atakivuze nabicanye batagishushanyije n'ikindi cy'undi muntu. Uzumenye ko wakubiseswa tudushake wihorere. Yego.
Titre nayo igisohoka timbira ko abantu benshi bashye bumva simbira ko.
Fana nibyo bakiri.
Bangivuze bakiri.
Hari urabana mu buzima tubayemo turabantu turumva. Mugabo ukumva kwacu kuratandukanye. Harabumva bamaze kurenga, hari nabumva batarashika nabandi bumva amanje gusigurirwa. Yego.
Muri make abona babanza gusigurirwa basigurire.
Bo kubasigurira nuko bitandukanye kandi kugira ngo menye ko bitandukanye manza gusoma. No mu mvugo ariyo timbira ko no gusimbira ko sico kimo gusimbira kurumva no ku
kudumbukira
na kuko no kuja mu mwobo gusimbira ko no gusimbira ku kintu kacicarako cyangwa ka bo par example nk'ikingura urarisimbira ko karidodera ko imodoka urayisimbiramwo biravara gutimbira ko naho no kuguma ku kintu wafashe no kuguma kuri focus ku kintu uvuga ati kintu kigomba kushikana hana ka cyangwa ikintu ubwo no bari ico bari kibazo ndazi kwacu gitegezwa kuba ciza reka ntimbe ndakigume ko reka ntimbe ku buzima ndaze je bizoba byiza ntimbe mu kazi nubwo wumfata naba ariko ndaze je bizogenda neza ibintu nk'ibyo ego
muri make rero MBS yaririmbiye abagabo bafite abagore babiri ati mbutimbire ko nimwabizaniye
by'ukuri niko bimeze ibintu nk'ibyo nyine ego kuko ingorane mu gihije ntibije kukwica nimbabonye ati je kuri uyu niwe mbujije amahoro reka niherezwa kabiri ndayo kunoro nk'amahoro kuko bavuga ngo akari mu mpere niko kandi no mu ntambwe je naragihinduye kiri mu nkoto nico kino mu nkende
iki
mu nkoto nico kino mu nkende inkoto ni igihugu kirije ari inguge sinzi yuva gusa narigeze kumva ngo uvi Tanzania burya ndagwi Tanzania i Congo
inkoto oya mugabo murazi ko afite ikindi kiyo yisangije si je jenye
ndazara abantu si cyo je nisangije ni kindi cy'abarundi
inkoto Jane kuri imyaka amazi sana bwacu umwe
Kristo Yesu.
Sawa twandi mukuru wawe.
Tubandanye ntushubiye ku ishuri.
Aba bihera nabi. Agira nsubize ku ishuri. Waje gusigura?
Naje gusigura ndabyitse.
Nshaka guhijambo noya. Noya embi nwatsikora ari we yakurondeye. Kugira mukorane kandi bakuri indirimbo kera muri kumwe na Kabul. Ndabakora kandi zigiye udakora indirimbo.
Nari muri byinshi niko nabivuga
yesu
umwaka nurahera hama ndagwara apres hama tumugateka nsubire nkore yego
Jack iragiye mwari mwanyemere ko mugiye kugusura indirimbo nyinshi ama utucu twagiye abantu ntibature mugabo birangira mbaye desu
mu buzima wa mori yatanze ikintu kuba desu hama kuba tutasubiye gusubira gukorana na Kabul urazi ibyo twari turimo management twarimo ntibyagenze neza après turifuza yuko twosubira ku kuvyuka biravana n'uburyo turabubura ego ntonogeza
embi amaze kurandira wiyumvise gute ko umva ko warabuze byanse kugaruka ariko umva sharavuga ati ndika ndamugarukane wiyumvise gute
bon navyumvise mu neza cyane
bizo bari mubwi
ego nice nayo mubwi
akiguha ide y'indirimbo kuko nibaza ko umuntu agira amubwira mukorane abanza kugukubanza kumubanza ide meze gute byahugwa gute wumvise ko ari indirimbo iri yamplika abagore babiri wabyakire gute
ubwa mbere naramubajije ide acambwira ati we rindira tugere muri studio apres acambwira ati ni histoire y'abagore babiri ati umwe mukuru bimukubwa wundi nawo mutoyi atoki ni yoroshye rega kuririmba muri studio ntibyoroshye cyane mugabo iyo sije navuga ati twizofasha benshi canke igire ntiryohere bamwe
mbi kugira experience d'abord ya y'umuntu afite abagore babiri urayitse
experience y'umuntu afite abagore babiri
simvuze kuri wewe canke basi at least kuri entourage canke warabonye kugira uronke idee kuvuga ati ngira nkore iyi ndirimbo byari bivuye
bo ico vyavuye ko urabona mu miryango twagiye turabamwo twagiye turabana n'abavyeyi bamwe bo je novuga nka papa wanje vraiment yego yatanga faveur muri make rero bo sikosa kubera ko muri byo byose bera ko duce nk'imbagore babarabanye narose umuryango muri munini narose abavukanye narose bashiki banje umva narose nibindi bintu biri ku ruhande ngenda ndatahura je ntuba narinzwe kuko hari kintu ushobora kubona umuryango kibaye umwe mugafata abantu kumengana ibabi kumbe imana irafise kubireka bibe kugira ngo bishure kwigisha umuntu kana kugira ngo ashobore kugira kuca gomba gushikako muri make ni ibintu nabayemwo ni ibintu nabona ku murugo aho mu rugo kubavye banje aho mba nkongera kandi nkanabibona ku babanye nkanabibona naho kujya naho kuriye urumva kora ko hari abantu bakubwira ngo
ahubwo kuriye ntari poligami nyinshi
bo si poligami nyinshi kora ko niko ubuzima bumeze ndibaza nawe urabizi ko ariko bibaye Nuvuge ngo ntabyuzi urabizi wowe uvyirengagiza kwera ko abonye kumenga ubudu kugira ngo ugire
oya just nabaye ahantu hari abagabo afise abagore babiri
Oya urafise kumugabo ko warabanye n'umuntu afise umugore umwe mugabo afise uwundi hanze
Yego aho nubaruzuye
Nibo benshi rero urumva rero burya kubuvuga ngo ufise abagore babiri ugerega n'umuhabara n'umugore
Eh
n'umuhabara n'umugore
Mugari giye batamenyana
umugore
wa mbere atamenye uwo muhabara Okay we
bari Hari n'uwundi afise umuga afise abagore ari amabanga aratandukanye hari umuntu ashoye kuba afise umugore ugasangana namufise kandi amanye igihe kirekire gusumba icyo afise mu nzu
Savre,
Buje urukundo niko ruranga umuntu
wawe. None uwo mugabo ngira zano umugore wa wunda murongore afise uwunda kunda abavyaragenze.
Ibari ingeso muri make. Je hamwe no vuga ko ari ingeso.
Ngeso ukunda wandi wo hanze.
Bo singe ni kuvuga sindiye kamwe. Rapise kugenda ari abantu. Siniko ndabeshe.
Sindiye kamwe.
Abantu bafise amapeti babuza apeti zo kujya mugabo wa apeti z'abana ziguma ziduga muri make.
Ko diabete niko no bivuga.
Eh diabete bayita ni bari diabete kwese ntumba z'isuka. Igisukari cy'amapenzi. Sasa rero eh birashika ugasangana umuntu yabonye umukobwa amataramanuka urumva akaburu kungena abigenza urumva amahoka amahoki agasoka avuga ati jewe ntari inyama si shyo kuvuga ugasanga sinzi ukungera bimeze gusa uko bwoko butandukanye cyangwa uko abantu batandukanye twese ntukogenda ko bavuga ngo twese twi ngo tugende ku kintu kimwe kimwe tubaye turi mici itandukanye cyo gituma dutegeze kwakira nuko biri kose kandi ibyo tubayemo tukabyirengagiza nibyo nanje ndabereka ko bihari naho mufirengagiza ego
muri makere wacu ukora indirimbo yo kwerekana ubuzima bwa inyuma yuko wabonye ukamira mitwa wanamushikanye mu nzu urumva acyahura na wawe ndire wa mbere intambara igarutse kuri inde
kuri wewe bizana nyene urumva kandi kanatsinda muri video sinzi kunyana birabye hongera haje n'undi wa gatatu afise n'iyindi nda
Daros atazi ari unofficial
ego kide nco cagaragaje yuko bajya birafise kubaza aba bari bikwibaza ukumenga nibo bonye ne babiri mugabo hari n'uwundi batari bazi n'ukuvuga ko bategeza kumenya yuko nimba mwe mwogwana muri babiri mumenye ko hari n'ikindi cyo bakije kubera ko bavuga ngo akaboko kamenyere gukomba kaguma gahese umva ni kujya nyene kaguma kujya nyene hari umwana ndashoye kwitabara kuko ubona kumenga yarambuje amahoro ndamugere ku wundi yarambuje amahoro ndamugere ku wundi bahisanga babaye Mbega ngira ngo nabambi bakera niko byari bimeze sinzi.
Aho he mwami yarafise yarafite uburenganzira.
Umva bibakubwira ngo umugabo n'umwami w'urugo urumva nabo afise intwaro y'icyane.
Okay, indirimbo ni ndiyanditse. Umwose rendi yandiyanditse.
Icyo kibazo nicyo kubaza abantu ori.
Okay, ni wari yandikiye wewe?
Oya no.
Umuntu ko nashaka nyine ngere aho ndakubaza wewe. Ni we yanditse?
Oya, ni we yanditse.
Amara bahamara rimwe.
Yego.
Ah, jeki wazo nana genda gada kuwaze kisa kingo. Kwa kuna yari ni himze. Ya puse ko, uri siga make-up igafata, ugea nyari sadzi, sivzo. Na kwa diumvira, ili ya wazo kwa wale wabze andite. Wako wabze andite, wabze diumvire, change, diumvire tu situasyon. Shuruwa na kwa jewe, njengezgue, wawe tekeleza. Wari sadzi, wana yu nivzi uhiye, nije, ndi ala page.
Ibyo kwibyibura nabyo bavuze uko ibyo kwibyibura uko
ari ashatse kuvuga basi ko abyibushe donc ashaje nyine hageze ko tutondogo ashora kuba ari ahejo yiwiwe
amakuru kuno kuri sebedura muri video ni gusa ngo mwe cyangwa se muzo musanzwe yitonda
kandi wese imisi so mbaze cyo kibaza nda
oya nagi kubaje mugabo hari ukundi kuntu watweretse face yindi Ya dinze nibitenge ati rere ngahanye tekereza uyu ni kwanje.
Afete je novuga iyo ndi mu kazi ndahinduka. Yego. None no umaze kumbona gute wewe
Jambo tembo no tekereje nyine gahoro gahoro.
Yego frem niko.
Mugara abantu batekereza wabonye mugabo ushamuhuye canke muhuye handi hantu gacho sigara ari muri KSKS SK. Kya muntu turazi na canke ndamuzi.
Yego.
Niko meze.
Oya sinubwo ko ari kameze gusa.
Yego.
Shigiki kino waruvuza atoshye kubona umuntu agenda yunamye. Mugabo gasanga nibyo akora bisumbukuna makuye ahubwo yofuma agenda yunamutse nyene. Ego yuko yunamutse. Nico ndamana nabye abantu gusa nibyiza ko umuntu yari kukuyorobeka. Hari abantu sho kugenda bunamye ukabaherereza igishingana tujya muntu byukuri. Ni ntungane. Nuko yakuvuga ngo ni ntungane.
Mhm.
Nizabure ndezo muntuze zo mu ntambara ya kabiri yise.
Nzari zikaza kurusha zubuno.
Cende zirakwiriye kuko ibyatangwa n'ibyo by'agaciro gusumba ibihereza.
Ah, sawa. Mzina huzo na rinzi. Anyway, daboku ni mga tugini mwavu Olga Taj. Siyawezi.
Kwa na Olga Lagwa.
Na hifu kesu kisha wako mubaza.
Olga Lagwa.
Mga wibirangie.
Zoe, Olga change tulikuwa.
Olga, uri. Racho kutubigini mwavu utaja mkigani. Anyway, ndiri mbe maze kusoka ya zanye feedback meze gute. Ha, MB, kwa la ilikuli konte yawe. Ya zanye feedback meze gute.
Jeno vuga yuka ndiri mbe nasubi jahano. Kuko novuga boje novuga ko mu bibazo nari mpikiyemo bya biciyeho novuga ko gwari nk'ukwimo nari ndimo mvuze ugwimura bitahura naho ntavumbwira ngo ni gifaransa mvuze
mukiriyo
ugwimo ni kiriyo no kugutekereza ugasubira iwanyu pana kuza muri bika mu bantu
ugwimo basi ni nk'uko hari inzara mu gihugu abari mu gwi
kuko ni inzara ni ntambara
rero amagogwa nyene
amagogwa n'ugwimo ntibiratandukanye hari ugwimo intambara pasi
Just in number. Ninzara ni ntambara.
Uvuga ngo uri grand sale uri petite sale gusurangora dushura ku ishuri.
Abantu bashaka kuba bavukana hari mukuru umugabo ugasanga muto yarusha ararusha ibintu muto wa mukuru.
Gusa icyo novuga ko yashikanya handi hantu. Novuga ko yampaye izindi nguvu ntaziga ko dushobora kuza. Yongeye subiza ku mwanya. Novuga ko nka benshi bariko baravuga ko ntushobora gukora ikintu kibereye ntushobora kugera ku kintu gikwiriye mugabo. Novuga ko yampaye vibe sinzi nuko ngene byo ntushobora kubivuga. Kuko feedback ndarani ni nyinshi kandi ziranyubaka kandi zikongera zikangaragariza yuko nejo ari kindi kintu gikomeye
kuko iki wahisemo Olga na Oya
bo nabahisemo kubera yuko ari bo twari dutegezwe gukorana nawo kora kuri nzumbarira kora iki wabahisemo bo twakoranye nabo kuko ngira ngo ni Imana yari yategeye ko dutegezwe gukorana nawo
ndakubudije kubera ko umuntu umwiyumvira hari mpamvu umwiyumviri no huse utuzura tuzanire migani yawe mugatumba byo byinshi
Nagari migani yo umbajije tatu byo dukorana ko urabona par example nka
No uriyumvira ati maybe Olga arafitinga muri hole ya y'umugore mukuru Noya nawe arafitinga muri hole y'umugore muto
aba bose barazi kuririmba Wari kumbaza ati niyahe impamvu watumye bahitamo
Narese byo navuze
Niko yabajije gabene data Kongore
Sera mujije
Siko abajije Impamvu yatumye ndabarondera ni imwe rero ndayikubwire Bo namanje kwanza ndaraba kwanza ati umugore mukuru ategezwe kuboneka ko ari mukuru muto arategezwe kuboneka ko ari muto Olga we naramaze kumufata kera Kuko nabona ati nta wundi muntu aririmba canka mbona no kurana nawe
Ari bose ya
ari hejuru ya Olga canka iyo wabikora kurenza Olga yo umva aboneke nyene gusumba Olga
urumva Eh yahuri hanga sha biko dela kanuka gakuno kangana gaza kihanga
E none bakugira ngo mwanaume ni Volka.
Eh
mwanaume ni Volka nalunguza. Gusa rero ikindi naco cahabaye ndavuga ndavye umugore muto nawo nozanande. Ndimvira ndabundi ari musi cyane ndavuga to yabavaza ko nako kumenga.
Yozera nka miserika.
Umva bo cyo miserika nawo ngo yobomirana. Umva cyo vuga ati kam ndawe basi gatoya ndagatura kubyo basi n'umuntu aravye vidavuga ati basi nuko ye bari karamu aravuga ati yaramwinjije kundi muntu ati basi yararabye basi na Amerika urumva ati yarabye basi nk'umuntu basi avuga ati uyu ni toto ndogo nyine ubiravye birumvikana biragize ko urumva nuko byagenze nyine urumva camitamwo noria
okay dikondi mvira iyo biza kuba ari ubuzima bwa vrai ubayemo ufise abagore babiri umugore nyine ameze nka Olga kujya nyine afite ubushuye nyine kwa Olga hamwe n'umugore ameze nka Noria ugasanga ufite abagore babiri bose bakorogora gukora kubakora kugwanira kubera iki amajoro yanjye yahereza uyu amajoro uyu naye ugasanga uriya wa umukuru wamwe wagiye ni gute uvye fata Ndakubwira ngo nimba ari gutaha ntahira mwese
kugira ngo bihane utahiye umwe mwese ucugenda waburewe ugashika kuryama
hamucu ucu aho gutera wewe
ingene ucubaho Shuka mu gatondo zakuvuga ko nahanga uvuka genda ukarondera gusa ntibyokura kubera ko ari wari kwegeye nyine utegeza kuyikwegera urya uvyikwegera urabyibikira niko bimeze gusa sinzi
ngavyarangiye ufite amanyama ari ufite amanyama
ere umugabo apfana akanyaro umugabo atagira akanyera bari umukenyezi mu bandi niko no bivugaje kuberako umugabo atihagaze ko usanga wishe byinshi mu rugo gusa no age twashatse kugaragaza yuko arabikora akibaza kumenga birarangiye umugabo mu nyuma naho abonya kumenga yaguye mu ikose yagize kabandanya yagaraka ati mindo mimi urumva yego
barabahinyoye no yoza kuba ni wowe uri uri muri G plus ari vya vrai wari kubigenza age mwaje bavuze niyo ari kuvuga
Bon, a dzanya manyama ina ntuka nti nayo kuvuga.
Kandi ari serieuse, ari murabe neza ari serieuse, nta nuko
bagiye. Ayeshaka ko umva mu ngihe yo bari ivyo nuvuga ati ngo dushire hamwe bidakunze naho urumva.
Washamwe n'umugore musangiye umugabo.
Yego, cyakunda.
Yego, kabigenza gu
barahari. Barahari bumvikana. Yego.
Abagore basukuru wanje.
Byakweli. Come per ero, come si viene qua a fare un video?
Ah, io ho tagliato la voce. Niagirangaye kandi nibyatukana wowe ugura abagore bagira ngo afite banza tukana nuko byakunaniko ba managing
oya sikuba ngo nugutukana none ntibahuza umwe yigamba ngo ni mwiza ngo aracari mutoyo wundi nawe atije umuso kandi ibyo bapfa ntibapfa byinshi
erega kibazo kiva kuri kumugabo normal uri yanye ifo kumuha gacire nk'umugore wa mbere naho yobashaje urumva Hamwe nawe naha bari mwiza akamenya kuba umugore wa mbere kuko aba yarahamusanze niho nuga umugore wa mbere azo kuba uyunye kuri kuvuga ati nahari mu nahari we aje agezweho arafise respect kuri jewe
kozi nta mvunure iburi gitere
igitere naco ni gigi imvunure ni iki warabizi aje banzu ndi
nakina kimwe siguro
warabizi we
takina kimwe
wagize ngo jese ndikirunde warabizi we
none inzoga nta yuzi basi
njene watsuko yavuze ko atanze ivura nibaze ko ari gitingira kitabura
igiti kitabura iki
amashami
ariko barakura bagutwenge muri make nashaka kuvuga ati tumanze tubigeza ko niko turatanga kuri kirundo abagitahura bazogitara batagitahura nabo bazondondera nzi ndagisigura muri make nagomba kuvuga ko mu rugo rwose canke ubiro byose twari ko turakora ntihabura akabazo gategezwa kuhaba burya tarushe kugira ngo duharanire kugira ngo bahuze bagahuza umuntu n'undi muntu ntibahuze kandi ashaka kubaza ati ndagomba kubatunganiriza bose mugabo nta bavuga ngo n'umwami yati urushinge hari umwanya ufise ko gusangana wakwefye gato ugasangana wagwaye canke warushe ugasanga ugiye kurumwe kandi umwanya atari wiwiwe kagasanga ucampurembeyeho canke ugiye
ivyo nye bishitse ari accident baramenya ko ari accident yabaye
mugihe ntibabimenya induru yaramutsiba nta excuse bamwe induru ntiramutsa urumva ije mvubije urumva biya bitegeze kugenda
gutumba ndiye abagore nari binyoshe
urumva kandi baratukana bazuranira namabanga yaboze na yanuka byose nibibaho nibitabaho byose urumva kandi bapfa ikintu gito
afite igendirimbo iryoheho nyine iryoheho kuri organa
yego
bidakuru baterana amajambo batukana nawe wowe sihuri urumva mugiye rimwe aza kujyana muze kuza kumbyira anyway ushaka mutugira aka kapera mugase nzi muza kuri bahantu ha ha Oya, jewe zesu zusipa nyumba kubwa.
Ono nyumba kubwa ibi mkuu.
Oya,
nabona.
Oya, nda kumujiji.
Muka ibi mkubwa, ono nzuwa ibi mkubwa ngano kwa mdoka kakakuja. Mkwa nyo kichara nako. Huko ayo, nariko ndi mviyati. Nende nga yotu kichadu kina sene. Bariko baragwara, oluga kachamucha aliko noria. Hali kubari ya kusimeze gute.
Hapuko nye wa mga, kumuta igizi.
Oya,
pjwa
bile. Pjwa bile, pjwa bile. Pjwa bile, pjwa twari muri shooting
anyicaye ko byose bibwenda bose
nyerere
cyanke mbita
akagashize mu kwa
oya ubugabo yabari ubugabo tuju ndabyitse abagiri bimugora nari kwegeje we nagise ngo ndosama bakumbe ni baramama uzapfuka washatse ngo nkombe bitwaruko none yasumbikijewe
oya ndi toto ndogo dikora kagafata byemere kushace bimukubwa kabanyaka parara
nimba rugutahira ntahira mwese
ariko umunsi wanje wawutwaye wiwe
nawutwaye kubera kungezweho turabivanze uhumva atagomba guhuza n'uwundi ale kwa nyina Kira muntu wese ari araba ino siren vibe niko bayita ndibaza nawe umugumengo ragasihane nyene ndagutwagaheje uyu turafina cyane no musere no mubyara no mvuze mu byacu
mutoyi wanje
nije mukuru mugabo ntacu reka ndabyemera
nakubuje kumpaririza kandi
n'ukuri nabihebye shivuzampwe hama ndabashimire cyane ku kigoro mwagize kugira ngo mushe gukurikirana iki kintu kigane kuri Siren Vibe mbandanye mubakurikirana cyane ni TV nziza kandi ikurikirana iby'umuziki ndundi kandi ikintu dushaka nuko natwe umuziki ndundi utera imbere kandi tukamamaza ingabire zacu kugira ngo nabandi bamenye natwe ico dushoboye birabaje kwa twa dopise ingabire mugabo ugasangana ziherera mu byumba canke ziherera mu bikoni canke ziherera mu ibarabara zikumvwa n'imiyaga canke zigatwagwa n'intuze n'ikiyagatanganika ni byiza ko na kirenga n'ibiyagatanganika n'abari hakujya bakatwumva ko natwe tubumviriza hanyuma mubandanya munadukurikirana no kuri channel yanje nanje mugakurikirana no kuri channel yiwe ndabakunda cyane na way
rekanje ndabasozere bon ndabasezere ndabashimira cyane ko watwumviriye kandi ntacyo kusubira gukorana nawe ego ninde ukumbuye frère ego ni umuntu ngitse
ego reka ndabashimire kuba bitavye ubutumire agasoka cyara kwizi ntebe ahantu imbingo haramukunda ni hakunda gukwicara Unuzi nisenga urumse tacakubwira ati ngiyo ntibo wicaye ko uzogumunya cyane.
Nwasanga uhicaye uzumukure.
Uzumukureho naho uzumukureho. Niba mvuga mwanda kushereka ngaho nyene. Anyway, merci kwa ntose baravyikira kiganiro ni kubganye dukora ni kubganye tubona tuvuka kare tugakora ibiganiro rwo mushe ku ranga ivyo byo murabaye basamaza ibatera inkuru ko dazo ari gusanga ubu uri wenyene ugatayimushwe n'ibiganiro byacu. Rero nibaza ko ni umuntu utera intege. Nimwe benshi zokongera intege. Ni nguvu nko nabivuga. Kora subscribe n'umutara ikora gira partage ikiganiro partage ni batatu abantu bazo kutatazubwira partage ni arakantu kameze gutya ngira ngo ikucu byonda kanzaga partage cyane she amuhereza abantu bundi bari kuri WhatsApp yawe Facebook yawe de plus ubigipartage de plus kibana abantu be de plus turanka abantu benshi badukurikirana rero merci no kuri ndawana kuri nakwa mbidata on vous aime beaucoup ciao ciao à très très bientôt.